Darenka kuwaheshada Darenka 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 kuwaheshada Dokhaygan xiisaha marka jicleystiyo Dara lenas teha, dag dag logo fidia.